Nindo kitu umekuwa unanifanyia siku zote.
Have a nice day.
Sakia.